Stu Hogsmeade. Thank you for joining us. Good afternoon. We represent the Hogwarts Choir and are here to share some of the music with you. Because music is Dumbledore Sensei Iwaku. Ongakuni Masaru Maho wa nai. So, without further ado, let us begin by warming our voices.
Da 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 da
Support those frogs. I think it's time for something a bit more traditional.
Jimmy, 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 私たちがご案内する位置まで。